Sister, afuna soja. Hello.
Hello, Jimwen.
Sister, ndudzoti mondimbira kuti mudzoro ndisonkhana ulimi wachaka chino. Koma sindikwanitsa. Gari moto nagula ija inapanga ngozi beyond repair. Ndepano pa ndilibire kali kose, ndilibiretu kali kose, sindikwanitsa sister.
Bebani, koma ngani maimbira zimenezo, ndimafuna ndikuze ninkhani yabwinotu. Kuti kupompano ndangolandira message ndithu choko reserve bank. Kwa akaunti kwanga kwa lowa ndrama, mukumbuka ma treasury bonds amene nagulacha?
Ndikumbukira, yes, ndikumbukira. Ndesa ngolowa kungolowa basi.
Zatheka ndithu. Kuti kontawerengetsa papa phindulose. Iya ndithu tikwanitsa kukula za ulimi chaka chino, komanso ndigula ngolo kuti maendedwa asavuti.
Nkhani yabwino kwambiri sister ameneyo. Ine ndithokoze kuti mundisonkhera nawo ulimi wachaka chino. Ndipo ine ndiyese tsori chaka cha mano nenso ndigule ma bills and bonds ku treasury.
Mukanapanda kunyalanyaza poyamba paja za treasury bills and bonds.
Komano sister, zingateke mungondigaira kukena kako ndina nenso ndichotse kumenyama.
Ndama za treasury and bonds sizoti ndiyo nkumaseweretsa kapena dzipepesera, izopangira chitukuko.
Sabange choncho.
Zako zimenezo unanyalanyaza wekha nchimwene wanga ndithu. Ay, ay, ay.